Abakulu ettaka lye tuyiseemu oba bakola ki? Tutwale bwotuuka wetwoyagala kutuwa otugambe tutandikidde wano wetu Tell us we are starting from here then like this. But